ngempela ngingayibona ngani ingane ne Down syndrome nje.
Yeah, so okubalekile ukuthi ama health professionals atrainiwe uyibona ingane mayizalwe ne Down syndrome. So ama midwives okuyibona azaliso mama no dokotela bayakwazi ukuthi ingane mayizalwa bayibona ukuthi okay impawu ze Down syndrome ilezi. Zikhona iy'mpawu ebusweni, ezandleni, ey'nyaweni. Kodwa kasiye singafuni ukuba stressa omama ukuthi ngoba wabona into eyodwa nje sizothi hayi ingane yami ine-Down syndrome. Kodwa ngesikhathi izalwa ingane bazokwazi ukuyibona esibhedlela. Kodwa kumama ayibona ngathi ingane ayikhuli kahle, ayihlali ngesikhathi, ayikhasi yonke leyo nto, siyesithi basheshe baye esibhedlela ngoba iningi izinto ey'ngenza lokho. So ikakhulukazi ingane uma kwenza ayikhuli kahle noma ithambe kakhulu usungaqala kusola into ekanjalo uyihambiseke bese beyayibona-ke.
Okay.
Yenziwe namatest.
Uhlala aphuma amathe kwasha kuseyikho nalokho.
Hhayi.
Akusikona.
Hhayi, okwamathe cha.
Akusikona.
Zikhona iy'mpawu esiyibonayo usena amehle ame ngendlela ethile, iy'ndlebe zime ngendlela ethile.
Okay.
Ehhe, kodwa asifuni ukuthi umama kube uyena oyidiagnozela ekhaya.
Ngoba bona ingane iphuma ngempela uthi uyabuka okuningi. Bese belokhu bethe ifana nawe bethi inwele ayiboza imnyama uwe kodwa ubona ukuthi angiyiboni le nto abayishoyo kodwa-ke kugcine kweyakho-ke uyayichaza kahle kakhulu. Ngiyayithanda lokuthi asingayidiagnoseli thina, asingathi uma kuthi mina sengiyacabangela ngoba udokotela ukhume ngokuthi amehla azoba nento ethile bese ngibone engazuthi sekunjalo. Asiye kuma-professionals kube wona asitshela ukuthi cha ukuthi yiziphi-ke izinto ey'ngaba imbangela mhlampe.
So ngoba sishilo-ke ukuthi ama-extremes of ama-ages, uma ukuthi umama uzale early kakhulu noma wazala late, i-risk leyo ikakhulukazi lokho. Kuyenzeka kube khona i-potion encane ethola ukuthi umama mayenenkinga ethile egazini uyakwazi ukuyidlulisa, kodwa kujwayelekile lokho.
Okay.
Most of the time into ehambiselana ne-age or kuyazenzakalela ngendlela ungeke uze ukwazi ukuyi-prevent. So into esiye sisho ukuthi kubalulekile ukuthi umuntu uma ekhulelwa ahambe iklinikhi enze ne-scan because kuyakwazi ukubonakala.